Molo bahloba ini bengeleli igama lami ngingukuthi awuthi waphungula aka King Langabi. Ma ukhona enkundleni yokuxhumana yazo nge-Instagram it's at king_langabi. Abafowethu bagcine bebanjiweka abasolwa abahlanu abavulela ke ngenhlamvu baqhothaka imbokodo nesisekelo emshadweni laphana ke-episode ekahliso ngomhlaka 24 ngenyanga laphana edlule abophiko lwezindaba zedelisa nibabuye ukuthi kushoneke abantu abahlanu kwathi ke abayisikhombisa ke abalimala kanzima. Ngalesi sikhathi umndeni kwabashona wathi ke ufise ukuthi ke abasolwa babanjweke laphana ke baboshwe. Manje ke laphana ke amaphoyisa sibabambile. Ababophela ke lapha ukubulala kanye ke nokuzama ukubulala uLieutenant General Elias Mawela uthela ngamaphoyisa abambeke isibhamu izinhlamvu kanye lapha ke nemoto uMawela uthela ngalo babusuku obadlula ke nemphefumulo yabaningi kwabiwa ukuthi ke lapha ke ushaya isibhamu yedwa wangena ke emzini wadubula kumnini muzi kanye ke nentombi yakhe waphinde kwadubula ke lapha nomakhelwane amanye amadoda amane amjoyina ke behamba ke bedubula kwasana babehlangana nayo kumgwaqo kwaumatasa njengoba ke kwakulomshado eduze kwakhona izisuluki lapha izihlanu zashonela ke endaweni yesi ngamengo kwathi ke ezimbili sashonela lapha ke esibhedlela izisulu ke ezinhlanu ke zaxelwa ngwamanxeba okudutshulwa ke lapha ke esibhedlela uMawela uthela ke ithimba le multidisciplinary ebelenziwa ke crime intelligence provincial investigative unit local detectives abe highway patrol abe flying squad kanye ke nabe police K9 unit basebenzisa kulwazi abalutholile balibangisa lapha ke kahiso Red Valley extension 2 and 3 okuyilapho ke abasolwa ke bakhalelwa khona ngamasongo kasigunyela uthela ke abasolwa ke baba nekanye ke oxhaxhenelwa amacala ukubulala nokuzama ke lapha ukubulala kenziwa ikahiso nasezindaweni ke zisondelene ke nakhona uthaba zovela ke lapha enkantolo ke manje esekahiso ke maduzane lezi zindaba ke zithokozisa kakhulu ukuthi ke lezi zigile mkhuba ke zigcina lapha ke zibanjiwe mina ngizofisa ukwazi kuwena ukuthi lithini uvulo wakho mayelana ke nalo lolu daba ku comment section ungakhohlwa ke ucindezele like button ne subscribe button ongilandela ke enkundleni yokuxhumana Instagram @king_langabi from you some dagadanga ngithi pa senghembe.